Abusuafo be mama che ya de ba ene dai ba bia wo a wo te menka bia mechia sonko ba bia wo bia wo te menka ba cho na me pese me nemu cha asem kakra yinua ba bia ye fre no barakisu shaibu barakisu Osi oye NDC woman organizer ewo sunyane sunyane susanso na oye ade a ye friend school feeding program no bi ono na nne mpese me nemu edi ne ho enkomo kakra ani se ye nua ba ese oye obi a oye business woman or sansu ye politician a owo aban mu oye NDC ni na o si o ma loan na o ma no se o beji 5000 a ha o beji 5000 a interest na da so no eye 500 anase bia 1000 obeje 5000 na interest na that's near 1000 for 1 year no na wache ni sika any ni interest memo mu ba beje sika na utia interest na that's no 50% nti 5000 betia 6000 na che se o ba beje loan na betia 500 Ghana cedis as a 50% part payment of the sika no obeje no enti se yi ano so na obegi si o odi ni sika no koma na obetua 5500 na je se akwa akoye 6000 very good no kwasem ni ye ye nua ba yi eba brekum that was last year 2020 yes enti oba be chochro din ema watua bi ama binom if you say aboa no ope kokwa yi nti ode ne ho twitwiri esie enti esan so betua sika no bima binom no nti ema nipa bebre nyane mu gidie me ka ho bi me nyane mu gidie me ne anuanom bebre ena ye nya gidie because why na mpelo wo a wo mpelo no wo yo bi a wo de wo ho enti ema ye mu bebre bi mu tua 5000 as 50% interest of sika wo beje na tese wo beje ne oni kunu beje 50000 aye 500 million enti end of the year no wo betu 600 million na tese o kwa di sika no wo betu 5000 enipa bebre betu 5000 betu 2000 betu 1000 betu 500 betu 200 betu 100 sa ni twetu ya se ya pesika na wunim me pese me dia bibi kire mo form of fele form e de ma form no nie edin na e wo so no nie mba cho ye hu mutual finance agreement form na fi wo ti se me no wo sign nti sika ba wo be gie no e wo so na fi sika part payment of interest na eye 50% no eno nso so ehye so bie now owo officers anase owo representative ewo brekun kuro bia imu enti okwa form we no eye 10 cedis na watua na fi wasan tua o 5000 na dia ka ho ana o 2000 na dia ka ho ana o 100 Ghana na dia ka ho na ne representative no edis kana koma no osunyane susanso anase bua no aba ha no abegye but enne on the 10th January 2021 ya meka say meme sanka mesika lo no na kanton mesika ba ye woni pa bebre close to 600 members e wo brekum ha e ne register say sika yi die na o se yen se na otu mienu yen sabe kan sika no bosome aba bosome mienu aba bosome mien san aba sisi ya me ka sey close to 5 months sika ba no ayen san kan enti amama hunu se yenu aba no da da ye obi bebu sase na wakɔ ne nchɛn makɔ ne fie mpre nu amankɔto no okwa anansesɛm ahodoɔ ɔfrɛ wo anansesɛm ahodoɔ ewi akyiri no krɔno kra no wɔde to wona wɔmo ye representatives ɛwɔ brekum hafoɔ no so na da me kɔɔ ne hɔ no first no me kɔsi a woman mienu bia san wɔmo de kra awrɛ ho kyɛn ne ɔmo ma school fees na ɔmo fae so ɔmo de kɔgye load obi de ne rent na ɔtakumiɛ so ɔde kɔgye load na ɔbɛte bi atua na wanya bi de akotua ne 1-2-1-2 na ɔde ayɛ business na wanya sika bɛsi nna me ne mo kasa yɛnua baa no ɛntua sika no ma asafoe na mempo wɔatua me de ama me nti ama hunu sɛ yɛnua baa bariki so hyae bi ɛyɛ liar meka ne biem yenua baa bariki so hyae bi a ɔse ɔyɛ NDC woman organizer ɛwɔ sunyane susan so ɛyɛ liar enti wo abɛte menka biaa bɔ mmɔden a sɛ wo sika wode ma no wobɛhwehwɛ n'akyi akwan no wagye wo sika me megye me deɛ nna hwɛ yie nneɛma meyɛ video wei no 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 hwɛ yie madam no ɔde bariki so hyae bi sɛ ɔba wo mpasua so ɔba wo fie ɔba wo kurom abɛgye wo sika sɛ ɔbɛma wo loan a ɔboa ɔmfama ɔyɛ scama ɔyɛ scam ɔdaadaa sika no ɔgye a ɔmfa ma wo bio loan no ɔsɛ ɔde bɛma no ɔmfa ma wo enti madam bariki so hyae bi ɛne me nuanom a yɛwɔ Ghana brekum bono ne ne mpata mu ɔso yɛ woman organizer for NDC mepamokyɛ wo ɔnyɛ sɛneɛ ɔkasa a yɛhu no no wagye sika wagye sika daa me nsa bɛka me sika mɛsea yɛho video no de abrɛ mo sɛ meme nsa aka me sika from November 2020 ɛbɛsi nnɛ 10th April a mene mo kasɛe no madam no manija ɛmɔ ne so da ne representative na menya agyegye wɔ ne mu a mede sika no kɔmaa no a nnɛ me nsa nka me sika madam no frɛ a wofrɛ a ɔwɔ ahobrɛaseɛ kasa a ɔno wobɛkasa kama wo me nuabaa nya aboterɛ yesei yesei ɛbɛwie akyiri wofrɛ no anaa sɛ ɔno wobɛkɔ challenge ɛbɛwie akyiri wofrɛ no a ɔde korɔ no na ɛto ne representatives no so ɔne nsɛm ahodoɔ bebree na nipa wo nyini ni ayɛ ne ne yɛ adwuma afei makɔ ne hɔ mprenu soɔ a nyankopɔn yɛ adom a mɛse akɔ biem mehwehwɛ nam agye me sika menhu no enti sɛ woatua sika bi ama obi saa a akwanya ne bama a wowɔ na ohunu wommɔbɔ na wo woatua bi ama wo na sɛ wase ate biribi saa sɛ biribi sɛ ɛkɔ so biemu a ɛyɛ kɔkɔbɔ sɛ hwɛ yie na wo sika no bɛtumi aka mu meme hwehwɛ no agye me deɛ meikyɛsi no enti meserɛ mo hwɛ hwɛ list ekura me ɔhunu list ekura me ɛyɛ anim ne akyire amanfoɔ nko a hwɛ ɛyɛ amanfoɔ nko a ɛsika wɔn a wɔyɛ wɔtwerɛ wɔn din tuatua sika ɔn sɛ sika no hyehyɛ ano meme din wɔ m bi sɛ wɔde kɔpɛ sika afiri maame no hɔ no lese no bi ne kura me nti wei megye firi representatives no baako hɔ ɛnie ɛnie close to bɛyɛ 1,000,000 sika deɛ maame no agye afiri berekum enti medraw attention sɛ sɛ woate biribi saa sɛ ɛkɔ so na wopɛ sɛ wokɔyɛ bi a hwɛ yie adeɛ baako a nyɛ sɛ mete yɛ na mede akyire me nua bi madamfo bi a mene no hwe bom na ɔte yɛ na ɔbɛbɔ ma amanneɛ sɛ wɔyɛ correct na maame no ma binom koraa bi na kyerɛ sɛ sɛ woahunu ɛne sɛ pɛ mekɔte me biribia no na ayɛfɛ ama me a ɛnɛ mekɔɔyɛ a mepieto ɛkɔka mu ase yɛ ne sɛn ɛnti hwɛ yie madam yɛfrɛ no madam bariki so hyae bi hwɛ yie na wɔamfa 6 anna no 9 ɔyɛ scam nyankopɔn nhyira wo.